Mr. Boss. Yes. No, I'm still with my bitch here. I will not be long.
Every time, you know, I'm going to get it to my head. I'm going to get it to my head. And then I have to come back all over again. Get it straight. Put some double delay on it. You know how I do that. Wait. Simula la papi ka ter, back in the studio ka per. Le mele misto, le rame hading ki di pel. Hake bana sense ke ten, motoko listo. Came in the game with the plan, only if you could understand. Seke se bata, seke se la kaleta. They keep asking me seke se dira, buta baba pele geta. Bukana, satulana sutalana. Katoga baba supa supana ona ke podi le bona le potsana go koti mogolo se le petla kwana tsololo di budule dintse mollo khale di khakhata go tswa moso manong a tsitse tlala le so ba tlogele ba tsele ba wele isare ga ba tlhaloganye ke batafa jaaka biritsa ga madapane ba re ke tunes pane ba vute ke winne award ha ke khata le ke rapa for fun. La singado sankapa ha borregile sa tela senganga ba re o ngwatu ka rotswa limpopo ka maoto wa kukuna o tshwere ke kaoto manyonyoba pula yana wa koloba tswaka motse wa kolota wa fokola bona jaaka o onala tlaswa o ntse o kwala mare I'm not on their level gata marongkgwananyana they better be careful ke ma great one e ne e le tshepo wa ga makgomokgomo ya moraga masi a tsologa a kgwata ga ke tshameke le bana ke le matlhare sa kata mahipinyana sentse bampatla ba re ke fetola motlhapa ka diatla ka nte metlapa sa bone modumo gaka kante ba bolawa ke tlala
but tena ponyana ka di-tiles and I'll just go back and do it again
happy.